ya figaso ntawi ya ntembabadari ntawi imenu mabweleza nkani zosia nasiana za masawela mendo, masawela manja, masawela inaruonsa mene mguatiwa komanditu zosensi sima chidiga panu paganema wa kodi ndipo program yake ndimene ya Chord Sports muli ndine Isaac Chizaka, the top goal scorer, kumenya bullet, kukoro, mpaka na ukachola ntiti, gogi bosa pulu munga hali. Ntami zose sindi kalandeka, ndi makalandi nzanga, mene yu.
Mbato koma negative player.
Yes, nimbati wa antu nima uza last week, kuna kudi. Mbato, unantu nizo wabina kudigo, ku Saudi Arabia, ukaisa mali. So, afuna ambe mali zati, kume kumenda.
Ah, if sitting garabu.
Sitting garabu. Modi, any time wako na nungumenya.
Inya mungasu basi, kumabido kusawiri.
So, jezi, mutsi kamenya. Mutsi kapala jezi kumi kapena mdino.
Jezi 10.
Jezi 10. Jezi kumi.
Yeah.
Yaku nwankulu.
Kwa
basi. Odi first game yanu tuko na nungufala band.
Band, tukudengirabu.
Jebu hindo. Then, most of the time, tukufuna tiyambe, ndi nkani, ya team yatu, ya tuko la Malawi. The friends, imene weekend, imene kuwela. Iti ndi game, ndi timu ija ya ya Gine.
Yes.
Game yao yomaliza mundime mene ya chibulula. Nde coach mabedi wati mene ya frames anayangula mahao. Nde natene tuonele nisi kena kutikuwe raso.
Panopo mene maplaya zena tijowe na umalizira oma usawe na maiku wakunja. Mene afikamu ndi anzao akutisa na wino kumaso malalo itibuna kwa mbili. Mwaina umayo watuna ina wakali ku Mozambiki. So sija jirendo kuma chimafunikira ncho kuti akhale akondana nokugwirizana so I think Malawi ndipo kwambiri. Acho yamba tene kuorganiza za game tukusewerai. Kodi game itufuna tipindure chani. Tipezemo chani. Ndi chinthu chanzeru kwambiri tiyangane zinthu zikwiri zimenezo. Chifukwa choti ikana khala ina yake ma players inawo omwe tikwachula kusera kunja tikwadziwa ndikale. Chinthu chofunikira kwambiri kuti tiapase mwai, omwe awana pita kukosafa, kuti tuone kuti machitidu hao alibwanji, kuda pitirira, faina tu wadzi wandigali. Ndika nina nkani ya Gabadinho, Gabadinho na nkula nae, wangopeza timu kumpano, kumansu anala uvulala, kumansu sankapanga training kwa yamba. So, tine kwa uganiza, kuti timbwerese, kuti game tita nkapinduru ndijani. So, tine kumpasa mwai inso, kuti apange seto mnubwino, kumansu achiri mnubwino, kumansu kuti akale fiti. Kuti nso golomo, mwina mwake, akuzosa tukuzata tandiza ziku latuli, no? Lika kalandi masewira enalu wansu manga buwele kutogoloku. Kumansu chumozi mozi enalu Mozambiki tini maplayers abu ino kuli Chester, maplayers ena. Chumozi mozi iso utiapase mpata kuti enawa amenye gae, awudiku wadzi wandikale. Chifuwa ula abuwele, pepo siya gemu hii kwa ineo, ndi uti tuwone. Kuti timu ina buwele, tipangebe test. Kodi api tulizabe ujita abu ino, zeni kutogoloku, ndiku mkuta kakalechi ganizi yoditie, nika tuatenge noose, abuwele amozi. Mkuzi wansu makonzile kido watu aku national team mama kala wavuta, ndi mavuta waza chuma. So, I think game hii tipa sasu mwai, odite akonze kerese, anyambata umesa nazorolele kumenye magema mbili mbili, kutu mwina mwake ataweza mwai. Andizo na mapulea zena sinaitane, ena kuchita kwa mbili wino matimo, si tuwale kayo, pa mapulea za mbili mbili, kuli kuchitipa, chikoka, kuchita sunai wino, hivi ni matimo ina kuchita sobu wino. Kuma, tiene uko zindigila, menda nene na gali, kuli kuchita linga ja game hii, ndi chani. Ndi jina so kodi tina ndi nthawi yokwanira kuti anyamata awa tikhoza kukonzekera nawo bwinobwino tole tinamuyitana po nthawi inayake koma I think sitinakhale nayika nthawi kwakatali chifukwa anatengedwa so mtimu yawo chifukwa inalinso ndi magames ambirimbiri so tiyeni kuvomereza komanso tiyeni kakuzindikira titaona masiku awo tinakhala nawo tinaona kuti afunika apange improve footwork. Okay, chifukwa ife ndi timu ya ife timu ayamba mpira kumbuyo. Kumbuyo masiku ano goalkeeper umakhanga ndiwe sweeper. So umayenika kukhaleso bwino. Ifeyo kudziwisa ndi pang'ono timu yathu tini mamenyedwe awiri omwe timafuna tizichita tikafika ground. Tikakhala tilibe mpira players ziwa zomwe wachita, tikakhala ni mpira ziwa zomwe wachita. So player kakhala kuti akwanisa zinthu zimene zozo ndimwe timakhala kukaganiza kuti abwere kunako ku national team. So ndikanena za ma players ena kuchita bwino akhoza machita bwino koma ali ndi kuyenera kupanga zinthu ziwirizo ndiye pamakhala funso. Ndiye mukamaona maplayers ena sakubwera ali momuno zimakhala vuto la kimeyo. Kumaso china nene kuti Mr. Muyawa ndi player wabwino professional. Ndikusangalala kuti ndi timu yabwino koma kumenya. Tiye ndikakuzindikira kuti nthawi yake umakhala ndi nyengo yomwe madusamo kuti mwina mwake nyengo iyi ndadusamo kale enanso naonso apeze mwayi wawo asewere. Tindiyana omwe masewera ngati South Africa ndi ko safa tinta apese ko chance apitilize ti aone ndi game ikode apitilizabe masweredo amena acha ngati anga lepere ndi papezeka ena ndingo pitilizabe pangono tiene ka kuzindikira kuti nthawi zambiri nyengo ngati ino ndiofunikira kuti tidzidziwe kuti mpofunika ti apase ukhawokhawo omwe tikuona kuti akwanisa kumenya ndimene technical team yathu ikufunikira koma ngati sangakwanise mamenyedwe awe ndanena acha kuti uziwe kuti upanga bwanji ukhane mpira kapena upanga bwanji ukhawulibe mpira sakwanisa zonsezo zovuta kuti abwere ku national team.
Chabwino ameneyo coach Mabedi kufoto kwa stamumbwa hati.
Yes.
Wakamba malo ambiri amenda mumbwa akukamba. Nde ineyo amu interested in ditiwe kwa yamba kwa li. Amwamba zoti afuna akubanga biu ditiwe. Pamene kwa wabamba wati.
Mabedi adayamba gari mnene zimezu di afuna abrisa chido anagiso zera.
Okay.
O masuri agambi kwa miendo maga kutimi ya Flames.
Yes.
Tidawa nadabila kwa safa adadenga soji nyamada ambiri agiso zote amwamba umene kutimi ya Flames.
Chabu.
Adabila moja. Dagawa netu di alimu kutegira kwa jita kwino.
Yes.
Panoba ni masuri wa qualifiers AFCON ni dead laba masuri wa mboti tingo malizi sasa mbunso jabe.
Kizungu jage mazi.
Dead laba.
Yes. Mungo kwa nili chabasi. Yes. Chabu. Yes.
Ndeya kukulu bilasu ndi chwa nyamada umweo. Amene akwele kuti ndachiso zira ndithu maunje zira kusongobe zina za tsopano zimene kuna libe mboyo
okay
asa suspende maja ena amene ali mkati moja ali otsasu kwabwelisa ena
okay zira
kuna kuti mwene akupanga build team koma pamafunika that consistency
okay mazamba za consistency nde ndikubwera so point ine otsatira kumana kuti pano mabwera ena amene kuna kuti anali ndithu ofunikira akuoneka they are still energetic koma mu squad imomu mulibepo munthu ngati Gabadinho mwango tikuona mulibe kuda koma so ma player ena ngati
ya Manchester
mu squad imene mukona kuti mulibemo tiambira amene pa ukuona bwanji weyo pa decision imene
anaforogoza somphunzisi unena kuti pali zinthu zingapo zimene amakhawe yangana
chabwi
pa masera mpira amene amangana kuti akakhandi mpira amapanga chani
yes
akhoda libe mpira amapanga chani
chabwi no
zina zimene yaforogoza zimene kuti mwina osere ndikamaona pano akwadzi wakali mena masera mpira wawo
chabwi no
ndafuna yesewe namene akubwera kumene kuti akuzopanga prove kuti ndiabwino so
chabwi no
kula mapazi ama osere inacha
abadzana
tikwadzi watose inagamba ndoti ama
tibeza
Tibolino,
yes.
Strike ati manina za Gaba.
Gabadinho.
Tikana strike ati manina za Kudamu yao.
Kudamu yao.
Ma midfielders manina za ina ya Manchester.
Yes.
Ina Scott Chivad.
Yes.
Ti manina za antu kabini ngadabina jai. Yes. John CJ Bande, captain watu wa timu ya dziko la Malawi.
Kwa bili.
Na isu mene mswali mene mwone uti mulibe mene.
Mulibe mwone, yes.
Zimene mwone azikuone sabe kuti pawidi patatu, timene uti tikamba banga beauty. Nana kama last time.
Yes.
Kama banga beauty timu, timene likendi backbone.
Yes.
Timene imaka uti.
Tisungire mene na kuti awawa ngati mizati. Yes.
Kuti ena jadisi ika mene mwche pangono basikaka transition isango chida ya kungo sesa
saino
silangali video kuti mbelesela tsopano
chifwa mene mfoto kosirapa kukosa fagoja unaone sori magemu na tamena menye awidi ya kumapeta zinamo onekande kuti mababona aja anasoweka chifwa kuti anaja matagu umenya mpira uja nkumonso di ali ndi skill kumano experience mafunika chakuti nukuti tikapange tisipange no compete kuzikoli zinavuna so I want to agree with you nakuti ma player hawa squad njabwino ndithu koma so mfunika awidi atatu ankhalakale kuti apitilize tode mu squad mena akochi anena kuti ma player nawo kwatenga kwabwelisa mwe uja mwina ma resources ena fitness ena jani ndikuona ma player ngati mu squad zikaulisa atenga player ngati muli Peter Banda
yes
Peter Banda amene akoneka kuti na yeso amavutika game time kumene kuchaso koma so fitness rona nakhali ndambe kuti amuike kuno kuno mfomo kutengera ndi player ngati Gabadinho Mhango amene wango sintha team komano amasewera ndi sana fike pano kala basi komaso pepo masaka pano kwa akuchinya pamene papa ukuona bwanji
ndi zinthu zopereka mafunso kwambiri makwa munthu amene amasata kwambiri mpiyo amiyenda
yes
osera kuti kamba kuti mwina afuna apatse mpata inagamba pange seto kuno kuno kuti mwake ya Moroka Swallows
koma
taona mposa chida kwa chinye chigoli ndi timu timu yake ya Moroka Swallows
yes
wabwera atakuchokera ku injale kumafikira ndithu kumapanga zinthu zamphamvu mpaka kumwesa chigoli
yes
chimodzi modzi ati afuna apereke mpata kwa chinayamka Manchester na usapange seto Mozambique. Atu kama pano muna chaka jino chukupita umabedo, ali na galumu Mozambique kuchu.
Apa kasi umu kuna, ali
kari seto.
Yes.
Akinakuda mwaya wata wana kari kuchangupita, wamba mwisa
zikani kari. Chifu, ana, Musa bidire, ni mafangani ya kuda, pamene nitu coach anayangula, nitu zimaenda msaba la mchezo. Kuna uti coach anayangula, nitu kuna uti akuda mwaya, nitu player, nitu ofuni gira. Kwa wabaka libanoba, zikwende kakuti mwina sinitaw yao. Titelo?
Kwa gamba kuti, kwa makara nyengo, zima bita, kena kubelansu.
Chau ino?
Iyo angu fomekeza, kuti nitawi inumina nitawi ya nduena.
Okay.
Kwa mpaka jilaya kula mwote na mpozi, spoti ndi kola, daya kula mwote na mwote na mwote na mwote na mwote na mwote
Batao ya mtaranamu, mwengula mkwa
mwenu. Mwengawone zina basi, mwene mwbida.
Oh yes.
Kumabe mbafuwa ndikambe zote, unadifusa fusu kutikuti palwena, mwene akone kuti abwela mwene ujimtimu mja.
Yes.
Akone kambe kuti mwena ka fitness, ndi zina zote.
Sana pide, yes, yes. Like Isabelga,
chitamu na pida banda, yes. Wakana ntwa hila kasabusele, kutimu ija ya Simba FC,
Simba
Tanzania.
Yes.
Na kazi kufuta futa, kumapaka pano, kwa FC Binya Sikuiso, wamba kusele, wabanda galibano, Moses Francisco Madinga, naiso, wakala kufuta kubanda timu. Adele kubotswana ubedaso ke mighty mukulwa ndrazi wamba kusevera level fitness mina idzi kwera pangono pangono kuma sida fike kuti kupanga kompea ndio selena mine tikwa kambaji na yamika chest aja ajina gabaja foyo aja dakali kuti adakatamanga abe bwino
bwino adakali mphambu ndani amatoti ali ndi experience chembiri
kwa mosi mosi so Dennis Chembes amene akubopeza mene timu amuna over all the akapange set ali ngada mina ina Dennis Chembes
yeah because point imene lokambisa ndi point yofunikira kwa mene kuti squad ija muli ma player enaka kuti Dennis Chembes, amene baka kwa naribe team. Chumumi dana, titiongo nadi wangu kala kapuleki kwa jeba, ndekuti besa miendo singano di ya bangatansu kwenye kwenye.
Kumabe, bila ujuma funa kumabu.
Pamuru, pamuru, wabene menye. So, kwa timu squadi, muli mapre ena mena tengedo alibe team, ndepa leena mena sidwa, alindi team kumasa kujita kuhino kwa mbidi. So, kuna songa tukuti, tukunena kuti inga na jina Gabadinho wa, ajina ya Manchester, kungo gani zina kwa mtu kunena kuti mwina chiyambi, joko kolwano kuti awasilizawona so, chafika. Uganizi.
Mwina disajile mo uganizira motero mo. Kumabe mwina pena mpena zimoneka kuti pangono mpangono ntwa tendika tu tulega na nawa.
Chabu.
Akukubi da kwambini mwina ose ya mena masira kumonzu watu kukunkuno maloko best players.
Okay.
Tukonzo gamba kutu utindaka tsiri kunjaku cha ina Charles Petro. Amene akutumikila nziku lija la Romania.
Yes.
Mwina is the only European best player kata galiba so far. Kuma Musquad Moja, Molibe, yes, they also in Ambil in Bidi, Tugamba Zagina, Rafikina, Mirafi, South Africa, Black Lobards,
yes,
Sambira,
Sambira,
to make the same name like the Jablani, Jabani, those in Ambil in Bidi, I mean, it's now with Jabujagina, Jared Pete Junior,
yes,
Timmy, Magaman Zuba, Jira, Sudan,
Sudan,
nice, I'll come to make it at Timmy Malay, Kumabanova, Kulibes, and Kobayaki, or Negabun, to prove the Anagis was in a minute. Kumatika wana mwena wosea mwena wosea wanja ajas. Ena awotandi za matimu wawo. Mwena
kutu. Awuchita kuhino kwa mbidi.
Yes. Mwaji tazo nga de Captain John CJ. Watimu mwene ya Malawi. Pada wosea na mtenga msquad. Nzikula gila Mosambiki. Zikwene kwa titimu yake. Agunda lila kwa mbili, yuti songwe, mene ama sila, aguma mwese zigweli kawili kawili.
Chabwe.
Mwana sivote, yu ndi tu, agutendiza
timu yake. Agutendiza timu yake.
Yes, chabwe no, agugula chabwe no, tifomegeza na agugula. Kumabe presence yake yoka, ima bwereza kata transition. Kuna yes. Kama benchi vaja, anaja kaka kandondo mji, ama kama kunze kuti kumabe benchi vaja li dolo, bali mfumu, ndini mbigine ndi.
Chifuwa, tigabwe na kutimu ya Croatia, muli captain wao, Modric yes. Chikuka.
Luka Modric.
Kutika kwela timu ya Portugal, kuli Ronaldo.
Yes.
Zikweli kwa hini awawanda akula kuru, kumabe timu ziko, siri na apuwa nye ya, kifana tuwa kuti kuli generation hini na ikwena ipunzile
yes.
Kwa yo wachi. Ndeni kwa nabenga tukuti, as you are saying, kuti si, ndikuwa nabenga kuti nkope zina, zukufuni kinabe ditu mskwadi mkuti, atandizile kuti skwadi mene hii, ijitebe bino kutokolo meno kwela. Atawarizi, tikangwa dalila anawa baoka, anawa so nitu wafu na nisana mirazina,
yes.
Zodi ziditani zile kutijimu hii, ibide jisokolo. So, chinga chiti kendi chani, kuti izi izi izi, mwina zikozeke, zisa nafige mwina hapa mponda jimera.
Pamafunika kuti mwina mpuzi tuwati mwia ziko nilo, gani zile kawiri katado. Kuyenga naso magama kandi nyengo meti tukudu tisabata kalibano.
Chabu.
Of course, he's an interim manager wa team ya Malawi.
Yes.
Siti kudzula mpasa contract, amena sampatsa contract. Kuma, tikamafuna kubanga beauty team, si tima kiwa sajina hiti yose kubwesa zina za zoso vana.
Chabu.
Tima banga beauty from zimene ti nazose ja, kuma mponye zila pangono
pangono.
Kuma sinta pangono pangono. Nduko sa kisanzo ya timu ya Spain.
Yes.
Timu ya Spain na kawa kubanga beauty muna kwa zaga zujulu gila hapo kwa mbili. Misa nafika kutenga World Cup 2010 kuchi. Muna almost 10 years down the line, anale hata amba kubanga kwa build.
Yes.
Pamoja pamoja na kina Ika Casillas, Carlos Puyol, Gerard Pique,
Mayende
wengine kina Xavi Hernandez, Iniesta,
Mbappe
ina Ferran Torres,
James
De Villa, pamoja pamoja.
Ada
pamoja joga ina Carlos Puyol aja, Mbappe ina Ramos.
Yes.
Ika Casillas kwa joga ba Golbat, Mbappe ina Tigre.
Yes.
Kuma panga transition yapo ina moja. Mbappe ina Alaba kumbuye kucha. Kuzaji usaji na Javi, jumogo sinja gala, amina Fabregas.
Yes.
Pamono pamono.
Ima sinja bukwino.
Kuma sinja mta jamada ya domu squad.
Ya, mata.
Ama kada ya domu squad.
Aba mwela.
Kuma mwene angu menye pangono kada ya kula ulu.
Yes.
Kena kuabumulile.
Oye. Chimozi
mozi kunogu malawi. Kwa uzo sinja kuzaji kubayatima tubanga timu. Ndiyaka mabanga timu, ama chota mwena usera usera kwenye sasa wele.
Ye, naso.
Timu mwene tiku kukwisa chilo panopa, idama kubangi na ndiye mpuzisi Ernest Ntawali.
Yes. Squad in Kangati at a Max Bemudemo. Judge Gunja.
Kumaka, Penabago, come on, Vetsira, wake, Majo Kan, Dimafus, or me, Pena Masigas, who make a good. Mpuzisi wa timu ya Malawi
mpati
kujenu mabedi hata mpua kukala football association ya Malawi kuti ampate tweaks
kuti
akala kukonze kira wasewe lage kwa kukonze kira ita masewe meni wa agine ndetu mbunga na Super League of Malawi maino ni mitia masewe la mina wakuti asadani asatenge na ugao
ndetu
panabe zika kuti Super League of Malawi la imisa masewe wa matima ataru
asatenge
na ugao matima ama ite Mkulwandras FCP ya suwe kuma Super Strikers
kusazime
nyina wa masewe meno kwa mene matima ina wose nga
kakabuza wose
akuzo masewe la masewe lao nali issue mene na jitika utega zinende masuri lagi mtini msufariki
nitimu
ita HD by United
nikwana
venika mpada masuri lao kuti pite ya gato mikile timu mene ya Tigers
amene
akusira titimu ya jani
paka muzustenia
yes lezi nabizo uti mpuzisida sada kundu na azuzi mene sichi mpaka panu pati gamba panu uti
jenu mabedi
yes osira osa mene ada adenga kutimu mene ya Tigers adaru osa mkampu kuti simulo wa mkampu pada galibano chifati mpanya malamula mene tina hika uti msakuruki osa mkampu mkansu ilo masuri na abunja. The global you team at Tigers, the minimum rating at second choice goal.
Yes.
I mean, I'm going to add to this.
Yes.
Nice. We are going to add to this squad. We are going to add to this. Mwina anthamembe zuni nga nga jose gogiba nga namele mwina hako zuni nga sikuwa mwina mwina ujita mwina mtini subarike jina wili ya mtuondea azirao enaji zao nga kuda nga gogiba wafi sibi nyasukulisi wa amina makase kumchoy
yes
kwa mpungolo dea mtenge upida unashu mtengu uji
zine zuni nga nga kusunga jambwele sa mpungwe mpungwe uli
akusanga
branji uli kusanga uke kumbiko mgodi uyo 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 kapena chifungu kapena wake mendo kambiramu zukanga zongoloza nukutu uyo nima jeza nae uyo nima jeza nae uyo nima jeza nae ndekuli zikatele weekend pamene kumenya ndigine sitikuona bonkhopedi yose chekera ku Tigers.
Yes, ku Tigers ndende kulibe kumene. Ngakhale kuchitiba kunali goal boy cha George Shoka.
Amene
posa ile ba class man the match.
Yes.
Kulibabwino. Nice mkapu mmoja watu boka shoti alibe passport.
You
can see that
Ziko.
Ziko
lwe pa kumbira
bo. Awasera mpira wa Ziko.
Koma
Ziko lukane
kumpanga passport.
Kuti akaende passport akasira masira mpira mende kumene ku ndimzi kulibe.
Kwa mene mungu tuone ilabano, mungone ya gadema wa Kodi, muprogramu nja ya Kodi Sports. Ndipo, paka libano, tukufuna tuone reizi. Tikangolema kumeneko, tukufuna tuone sokodi TNA msubaligi, iwenda waji. Tabweranso. Patawi ino tukufuna tuone kodi TNM Super League. Ya hita waji sabarebene. Kuna ni game. ya Chitipa versus Bangwe All Stars. Mm-hmm. Pamene Bangwe ya Josedo Mafula. Mm-hmm. Kuhi onesa jimbenene Pampira Stadium. Mm-hmm. Unai wala baji kerewele?
Ah, ina likeme ya bino. Matimu wa semono dina mafuna atuwele mapuwe ndo sadadu. Kuma amena maifu nisewa mbili mapuwe ndadadu na litimi mina Chitipa ina Chitipa. Fujudi, ama jiki lakuku kwenye limu jamaite waka waka Tigers. Ndizi goli ziru wa jimozi. Mkarika di magamaku matino wa samadayati. Pamene maswe amidu wiki. Inabwira ndi two jones wane kwane kuti kumabe baba ngepokapo titole ma point ngawo yamba 0 kwa 0 kumabe zione kuti bangwe nafuni siko mbita bese zambano
sinawo
pasi pa position wa watsopano abe mukandabili koma zione ikape kuti mpuzi singine mtetemera ndikatundu ndi timu yake pa 85 minutes anabisa chigoli 1-0 kumatsogola 93 minutes kutopambana na 2-0 kupambana ndipo mpuzi wa timu ya bangwe ina kuti koma goloboli wa timu ya Chitipa United George chikuhoka,
ikatundu. Yes.
Mabulete osa ama kujota.
Kumata angati mlimbo.
Takatika kupeza jimayo, umpeza jigoli, fati golo.
Magneti. Mm-hmm. Aliesa kukamba sa kukipa mene, kuti kukipa mene inditu, ndikamuna inditu. Mm-hmm. Anali kuno, inrezo na mino pangira moja, inditu, kukipa mene ya kwa nika kuno, ipe ni kuna chino timu. Mm-hmm. Amene ama inditu, agabezege. Agakare. Pasabute, mm-hmm. Agabezege. Mm-hmm. Masawela salo kawa, kuna mm-hmm. Soma sawela ena, apakati pa Sivo United versus Mafco. Imene report lake unaimba bati.
Masira vena pamene pa timu ya Mafco kumaso Chitipa. Mafco ene pa kompajitowe pamene masira pa khomo. Mafco isira di malola eni ni
abu. Mafco, we are not Chitipa, Mafco Sivo.
Yes, Mafco ndi Sivo.
Yes, Mafco ndi Sivo. Yeah.
Mafco siri pa malola pa buino.
Yes.
Inaone sebo di mena ebeze jibambano pa mafo pa timu ya Sivo.
Yes.
Dipo abeze di jibambano tunio abambana. Kaka mena redi kari timu ya Sivo. Kumabe zaone sebo di mena Mafco indafuni sisa kwa biuti imambani masira mene wa. Dipo abambana di Asuntago.
Ili vena page.
Yes.
Odi kukuku kuji otezo gu.
Uredi, red line kuja.
Adumpa. Njama kumpesa.
Kama nuna mungani mwagamba kutiko di Sivoi, ikitipata zotani mene hii.
Yes.
Nuna kambi kuti kwenye mwagwede
kwenye. Yagwede kwenye.
Kwa sivyo mwagwede kwenye. Kwa kama kumana ndisi
kwenye. Imagula bulu.
Kwa kumana ndi bullets.
Bullets kwa kuna wadrasi.
Kwa wadrasi bas.
Yes.
Imeno di ziba mbana masila ngadawa.
Amuna mwono ngadawa. Ate
ikapanda kuchenji la Sivo. Pano pamele ikumasiru ya pata kalipa. Ite telegasu mbi.
Zewo pesa jisori. Ligi ugiwona pa jitebo ya tulok tebo. Pagani bamo as it stands.
As of today, team ya Chitipa ndakalipa mwamba.
Ni mapoints okona.
Ndikale kugona pa mwamba ndi tupamene kumuno
kuno wanta basali. Wanta basali. Pakama. Okay.
Ndine ikusiyana ndi team ya FC Benya Super Sports ndi mapoints abili. Pa mwamba pene pene pa team Super League ngakhale FC Benya Super Sports sino masiro chema kuma be ndi pa mwamba team ya Chitipa.
Chabwino.
Ndi Chitipa pa mwamba.
So,
FC Benya number 2.
Mazimbira noka pa mwamba pa mwamba. Pali Chitipa, otari nao Nyasa Big Bullets, kenako Maite Mkulu Wanderazi, enao Mkumaga Mirana Musimu. Sabadata nakuchwa kwambili, nditokoze kuti wiki wabizeka.
Natokoza kwambili.
Tikumaneso wiki ya mawa, pameneso titakale tukubwela ni programu ina ya Chord Sports, munali ndine Isaac, the top striker, ninzangayu.
Mpatso Nkoma, the creative player.
See you later.